I'm going to start with a dance called Ganesh Vandana, which is an evocation to the Lord Ganesh. And he's the god with an elephant head and the body of a man. He's the daughter of Parvati, and this dance just describes him as being the remover of obstacles. So someone who is worshipped to remove problems to allow us to go forward in life.
Ta, Da 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 da